I've just retired from the fantasy.
What's up, guys? What's up? Good afternoon. Happy Monday. Happy freaking Monday. Hope you guys are good. Hope you guys are great. We're back again, guys. We're back again. We had some minor problem, but it's all solved now. Let's get back to business. Let's get back to business, guys. Come back. It's all sorted now. It's all sorted, guys. Let's just listen to some good music while we're waiting for others to come back, while we're waiting for our guest. Hey, the sinus guys are begging the pants. Come back, people. Yeah, alright, thank you. I can see you guys are coming back. Hello, Fundi. Hello, Fundi, my sister. Yeah, I can see people are coming back. Thank you guys for coming back. Just keep on tuning in, and also guys, let's share this live. Inkulumane namhlanje sizosiza abantu abaningi, guys. I've been waiting for this day, been waiting for this hour. Yeah, sesize safika. Okay, Justice is on. Hello, my superstar, Coach Lely. I see you. Guys, today we're talking about something, we're talking about interesting topic, guys. We're talking about an interesting topic. Our guest is here. Sir!
Budi.
Kuhamba kahle?
Ngiyaphileka mntaka baba, kuhamba kanjani?
Hayi, number one, lovely. Thank God you are here.
Hey, mengizaxa kwento zabelungu mfethu. Zingishayile ngicamba mami.
Hayi, ngiyazazi awedwa. Ngiyazazi into zabelungu ziyashayana awedwa mfowethu.
Zishayile.
Yeah, bazobuya abantu ngoba usuphakathi impela. Asibonge, sijabulela nje ukuthi usukhona.
Yo, wena noma ungikhatha nepeople kodwa kulungile. Zimezeni sibone siphuma nani.
Well, I give you the platform, awubingelela abantu bese ubatshela ukuthi ubani, ukuze sizohlala phezu kodaba sebazi ukuthi sikhuluma loba.
Alright, igama nguSiphesihle. Labanye bathi uJustice wakaSokhela. Umjita nje normal around the location.
Yeah.
Also a child of God, born again, through the grace of the Lord Jesus Christ, entrepreneur, / employee. So yeah, that's me.
Hey, I'm a title mangaka ndodwa wedwa.
Akubona shama title mfethu, zonke into.
Yeah. No, hayi, mfethu, asibonge. Asivele sihlale phezu kodaba ngenxa yesikhathi. Bekumele ngabe nje siphakathi nayo i-meeting manje because it's 9:20, but inkinga ayikho. Mfethu, namhlanje sikhuluma ngamalobolo mfethu.
Sure.
Talking about amalobolo and negotiations. I have some questions for you, my brother. Not only me, but also whoever is watching and listening to us, mfowethu, is allowed ukuthi asibuze imibuzo as sisakhuluma ngalolu daba lolu lubaluleka nje. I've been waiting for this day, I've been waiting for this hour, mfowethu, because into le engengathi angikhulumi ngento esuka kumina enhlizweni but ngikhuluma ngento engiyibukayo and then I do some research ngithole ukuthi okay lento ayiyona inkinga komuntu oyedwa but it is a problem to many. So I decided ukuthi you know what, I want us to talk about this topic. I know there will be some clarity, you see. Mm-hmm. We're trying to fix our country. We're trying to build our generation. So I have some questions for you. Since it's kuluma ngamalobolo, what is Ilobolo and how do you understand Ilobolo personally?
Okay. It's a very difficult concept.
Yeah.
The reason why it's difficult uchaza per se noma ukuthi iyini ingenxa yokuthi idala ngale ndlela yokuthi we cannot trace its true origin.
All right.
So we try to find patterns within ama means esinawo in society. For instance, omunye uzozama ukuyitracer through faith and religion. Omunye uzozama ukuyitracer through anthropological and history. History studies. Omunye uzozama ukuyitracer ngokubuza abadala, which is another form of anthropology. So we can never really trace its true origin.
Yeah.
The situation would know. But for the purpose of our understanding, masihlanganisa ama pattern nokwenziwa kwalo, we understand ukuthi ilobolo number one, what they call a bride price. It's funny because there's never a groom price, but there's always a bride price, which gives us an indication ukuthi okay, we also find it. Within Tina Christian fraternity, we find it even in our scriptures. Also, Mina, my Pan Africanist side, Lami, Sialtola Futi Osiguin, Owati before Omun Wesleysa are engaged, Noma Aya, the engage Ectande Numundu, Usefuno Kubera, and a process which Amshat. Kukhona ukhona an expectation from me ukuthi I keep something which is the more commercial normally esetshenziswa kulezi insuku form of ilobolo ukuthi ulindele ukuthi uzokhipha something. But then looking back in history, it was not always the case. So for instance, I know you maybe this question will pop up. Ukhona also banento enhlizweni yakhe ethi hlasimbe. Nakho nje sebona encwadini ka Genesis ehambe yolobola this chap uJakobe. Masikufunda kahle the scriptures, it's not really ilobolo we context esiyenza namhlanje.
Yeah.
Because he offered his labor for lo amthanda as a token of honor. And phezu kwalokho, makuthiwa sebenzisa principle of first things, noma if I principle yezinto zokuqala, lelo sithatha lokho as ilobolo, because it's the first time yenzeke into ekuthiwa ilobolo, according to the scriptures, as now. Matu asata leo scenario futhi nakhona siyabona ukuthi yangena i-corruption. Bamropa lo wanikeza omunye umuntu.
Yeah.
So ngamanye amazwi, even though i intention was good.
Yeah.
Even though it's clear intention yakhe ukuthi akwazi ukuthola umkakhe. But the problem ukuthi wayengekakwazi ukunqanda i-corruption ukuthi ibonakale, no matter how sincere it was in the beginning.
Yeah.
So uqhubeke nama question hlasimbe sohamba sihambe sophendula.
Okay, now No, ngiyakuzwa mfethu, ngiyakuzwa, uyayichaza lento, and I'm with you. So now, I'll be honest, man. This thing of Ilobolo, does it make sense to you?
Yes and no. Yes. Yes and no. Spelling, yes. Okay. Ilobolo, okay, it's number one. It's ever as a token of honor. Number one.
Yeah.
It's a token of honor. Lapho khona owesilisa athi ukuze ngihonorishe abazali or whoever who was involved to raise or to create ilondoza iseva leyo purpose, which is a sincere purpose. It's honest naye uzama ngayo yonke indlela ukuthi alondoze. Number two, linama benefits futhi. For instance, if you look at the Bible encwadini ka Deuteronomy 22. Ukhona imiyalo uNkulunkulu ayibekayo ukuthi makukhona wesilisa odefile i-virgin noma umuntu wesifazane osayintombi.
Yeah.
Lo muntu wesilisa akahambe ayokhokha i-birth price noma damaging. The Bible said that. Or verse 29. So siyabona ukuthi i bright price iyaphinde futhi i coverishe amahlazo.
Yeah.
In biblical context, for a second one futhi it was also 22nd scripture ku Exodus. Also another an example. If a man seduces a virgin who is not pleased to marry and sleeps with her, must pay a bad price.
Yeah.
It also serves as a protection because we are living in a time, lapho khona, there are a lot of fatherless homes and ayengancandeka.
Yeah.
Only if the sincere purity bad price. Ithathwe in its purity, not kule commercialization esiyenzeka kulesi sikhathi. Okay, this is where I do not agree with Ilobolo.
Yeah.
The commercialization yalo noma the way we practice it kulesi sikhathi, because every time once wakhuluma into ethi negotiation use business wethu uyalazi udaba, once wakhuluma about bargaining or you ukhuluma about negotiating, it simply means that we are in a trade.
Exactly.
Now, exactly. We can never go to a negotiating table unless we are about to trade with something. So that is the second part. And if there is a trade, it means I am giving you something on behalf of something else. So sesizodayiselana, yabona when you sign a contract. Exactly. Wabhagena nomqashi wakho ukuthi wena uzomdayisela i-labor yakho. Yena uzokhokhela imali engayo ngenyanga for i-labor yakho. You went to the negotiating table because you were both trading. That is why more you are going to your trade.
Yeah.
Not your So leyo narrative leyo iyakhe umqondo othanda ukuthi mina umuntu wesilisa I dominate always because I bought.
Yeah.
And then umbuzo uthi, how can you buy a human being? Okay, it's fine. You can buy labor. You can buy kasinde. You can buy izinto angas ofarisha if they are for sale. But then you cannot buy a human being.
Yeah.
If ufuna umntwana, you can buy a surrogate. If ufuna ukuklinela umuzi, you can buy a maid. If you can buy those things, but how do you buy a wife? Because that's a human being. Number two, that human being is going to be you. Because the Bible says you and her. In day one. So how did you buy yourself?
Hey. Okay. While usalab, the next question was, was is it biblically? You already covered this now. Manje mfuna ukuza ukuthi because lo on your first years ukhulume wathi if owesilisa etholane nowesifazane oyivirgin.
Yes sir.
Now that's different now ngithi because lokho sikubiza ngokuthi inhlawulo.
Mhm.
Lokho sikusuka nje ukuthiwa
ukuhlawula.
Yeah yeah lapho awusungalobo lapho sikuhlawula ukuthi wena lo wesifazane manje usumlimazile manje kule nto abeyiyona. So uthatha inhlawulo yabo. Now when I read the Bible, Genesis chapter 2 and also when I read Genesis 24 and I read Genesis chapter 29, those are the scriptures that talks about abantu abashadayo. And Ilobolo not included. It's not included because Genesis chapter 2, God gave Adam, Eve freely.
Yes, sir.
He made
Eve
out of Adam. He
yes,
gave
sir.
Freely what Abuwe uthi lo owesilisa abe yedwa. So ngizomnika umsizi freely. Now when we jump to Genesis chapter 24. Now Abraham uthumela inceke yakhe ukuthi ahambe ayofunela uIsaka So uAbraham la gave inceku ama gift.
Yes sir.
Specific ukuthi ama gift, not amalobolo, ama gift. Yabo. And then when you jump again to Genesis chapter 29. Nangu labani la. Ufuna instructor uJacob ukuthi akaserve for 7 years in order for him ukuthi athole uRahel.
Yes sir.
Njengoba dusha ukuthi wenze ubugebengu bamnika ongayeni bamnika usisi wakhe and then he served another 7 years. Uyabona ukuthi that's not Ilobolo.
Unjani
uJacobe was trying to impress uLabani ukuze athole ama blessings.
Yes sir.
So in the Bible angaze ngifike kukhona la khona kuthiwa khokhi Ilobolo because Abraham wakhipha ama gift and then uJacobe served ukuze athole lo amfunayo. He never paid Ilobolo. So my following question, why the other nations they don't pay or do Ilobolo, but us as black nation we pay Ilobolo even though we are Christians. Is it right?
No. Alrighty. To your latter question, umbuze before ilandozen if it is biblical. Bengakavumi mina ukuthi it is biblical. Bengisavese reference.
Yeah.
So something to be mentioned in the Bible does not make it biblical.
Yeah.
Sithatha so it's a typology, ngoba phela sesathi ama typology. Sisebenzisa type noma umfanekiso of what looked like.
Exactly.
Ukuze sifanise nento esiyenza osikweni lethu.
Yeah.
Ngamanye amazwi, no. Ilobolo is not really biblical, bazalwane. Ingeyisho leyo nto igcwala. It is not really biblical.
So ngamanye amazwi so most is biblical.
Yes.
Because if it's not biblical, whatever that is the word of God, it's something that we must do or we must follow, or else I should use maybe the word colonize.
Okay, ngizozalapho.
I'm listening.
Sina njengamakholwa njengamaKristu siwamakholwa but singamakholwa kaZulu. In as much as we find our being in Christ, but our identity does not change in ethnicity.
Yeah.
Ukuthi ungumZulu, ungumXhosa, ungumAfrika, i-origin yakho nala uqhamuka khona does not really change because you have to go back to that same society. And God himself, Jesus himself, in that same society, your fathers are corner about his good news and all of that. So it does not change. So Tina, as a makholwa, ukuze nginqamule nje ngaze izinginga zilunduze kakhulu akukhona ama tradition ekutholakala ukuthi siyawa iyeka because amelene nezwi likaNkuluNkulu kukhona ama tradition esisi mase siyawa weya ngokwezwi likaNkuluNkulu sithola ukuthi they are not in conflict and we do sometimes find references of ama types alawuma traditions lawo but bearing in mind that asinakubuswa ama traditions over the word of God because uJesu ubeka ngosokucacile mfowethu elentuzeni ku Matthew chapter 15 verse 3 and he answered them why do you break the commandments of God for the sake of your traditions so we never kukhona izinto ekutholakala masizimelene nezwi likaNkuluNkulu masizimelene nezwi likaNkuluNkulu we cut away from them but mazingamelene nezwi likaNkuluNkulu number 2 iyakha iyenza ukuthi izwi likaNkuluNkulu ke nefulfillment yalo iye to a standard of glory abantu abaningi baze babe attracted to it we emphasize and do mntakabo even though it is not biblical for instance imagine ivangeli lafika ama missionaries ayifika ngayo ngaleso sikhathi kaZulu uZulu waze ukuthi umuntu wesifazane oshadile nongashadile osekhulile kancane kumele athwale ekhaya yabo so there was no things that were created ukuthi kumele kube ne head covering always yabo ukuze kwazi kuhlonipheka lento zenu aba amangisi namanye ezinye izizwe zingathi ayi asidingi leyo nto leyo ukuze sikwazi ukuya kuNkulunkulu but then already kuthina sesiyayenza because we have a biblical reference not saying doctrine a reference that is also in line with our tradition so it is easier for religion or for faith ukuthi ngene kubona because babona into ecishe ifane nawe
sure
Ilobolo falls under the same category according to my understanding ukuthi kwanayo mfuthu akuyona into emelene ngokungakho nezwi likaNkuluNkulu but having said that the commercialized way of doing ilobolo has to be done with because as you mentioned kulama scriptures okade wamention mfowethu ulabane ezeqhophololo kwinceke yama dodwa uJakobe he volunteered his labor Abraham uthumela inceku with ama gifts he himself so it in the bible in all bible references ongay pick up when ilobolo is involved it was never asked upon it was always ubeyibona abalethayo what they can offer if they can offer more then they bargain to offer more
yeah
so I think that answers question number 2 and 3 embuzweni wakuthi why izingizizo zingayenzi lentuzo it is because nabo banama traditions abo
yeah
for instance angiyazi it's off topic but white wedding is really a tradition big yeah. White wedding in the bible you will find it was a pagan a pagan practice which was adopted by the early English Merovingian kings which ended up being ilondoza what we call in nowadays white wedding but it's not really a white wedding it's a tradition of other people ukuthi sesi involvisa uNkulunkulu ke manje yabonakala ngathi i biblical but in original context it is not biblical because we do not find a white wedding in the bible
let me just go through ama comments because I can see some people banimbuzo siphiwe my brother ophiwa amandla. We are watching Magalela Percy sikhona. Patrick Chili, my brothers, I'm always watching. Pili Makungwana, wo listening. Okay, listening. How can you buy a human being? So touching. Kushunelile Hlongwane. Ayabonga. Mpanja, very interesting topic. We listening. Shout out to Bugega. Okay, nangu Pili Mankunkwana, uthi, but you started with saying it was giving gift exchange to honor each other's family. However, due to the nature, people have changed and made it into money making scheme. So in the olden days, our forefathers had cows which were sent to the bride's family. I would say context of Ilobolo. I don't know who understand the local my part.
Okay. Ngiyabonga Philly. So my Leonard colleague you said call. Okay. Uphili reference according to KwaZulu noma how we grew up as a Southern Nguni. Ukuthi kwakwenziwa njani and how we saw Ilobolo boom, which was a much gift and exchange between two families. There is Ilondo thesis ekade ngeke ngayifunda kancane ibhala uPF Chidwick ngama 1970 uthi ijournal yakhe ibhalwe iModern African Studies back in the 1970s, so this is old. Uthi kwilontuza kwi abstract yakhe mayiqala lontuza uthi as I conduct a study I am trying to find the origins from northern western Africa of the birth price, but it seems ukuthi it doesn't I cycle into its original meaning that out of all ama tribes that they were searcha in Kenya, he could not find true origin Ilobolo because they all did it ngendlela ezingafani. So for instance, if kufika umuntu athi Ilobolo was there for economical benefit, babucela angeke ngimphikise ngampela Ilobolo brought economical benefits to some families. If omunye athi ukuhlanganiswa kwemindeni emibili ngokwezipho naye angeke ngize ngimphikise because it also serves a purpose yokuthi uhlanganiswe imindeni phakathi kwemibili. Kukhona omunye ozoba spiritually ngokwe-Africanism athi hayi ila kuhlanganiswa khona imindeni nedala zakhona ngokwe-African diaspora lentuzini kwanaye ngeke ngize ngimphikise because it is also included at one of ama purposes Ilobolo. What I've heard ngobaba I think Dr. Njangase wase UNISA, what I've heard in one of my lectures akhe uthi uma umuzi unamadodana lowo muzi wawujwayeleke ukuthi uzokhula kakhulu ngokwemfuyo ngoba ukhuliswa kwamadodana akhuliswa esibayeni. Uma umuzi uneyintombi then lowo muzi uzokhula kakhulu ngokuphuma enhlabathini ngoba kujwayelekile ukuthi abantu besifazane bangena enhlabathini. Uthi in order, but then in main assets go before the exchange yemali, in main asset umuzi ongaba nayo ngaleza ikhathi kwakuyinkomo ngoba enkomeni kwakuphuma izinto eziningi, iy'ngubo ziyaphuma enkomeni, ukudla kuyaphuma enkomeni, ubisi luyaphuma enkomeni nezinye izinto ezibeneficial. So inkomo was now taken as a commodity asset. So umuzi onamadodana unama asset managers kusukela from the age of 7
lama asset managers ayakhulisa ukuthi ama assets ala ekhaya uwakhulisa kanjani. So lesikhathi hlasembe uma uyiqala umfana wakho nje umqale na 7, by the time efuna 8 already hlasembe iinkomo zakhe bomnikeze zona sezineinkomo ezinye ezowu-5. By the time ena 15 already useneinkomo hlasembe ezidonsela ko 15-30 ebongenza umzekelo nje. By the time efika kwi-age of marriage already esibayeni usel-multiplied isibaya sala ekhaya kuze kwaba ne-abundance. Ma kubonakala ngale omakhelwane lo ongenawo ama-asset managers elentuzeni, kuthiwa-ke in order to balance the economy ukuze naso isizwe noma isigodi sibe nesithunzi kwezinye izizwe, kumele manje sibhalansise ukuthi abe naye nama-asset naye ngokwakhe ukuze uma kuthi eba nendodana noma abe lentuzeni sikwazi ukuqhubeka isibaya. So it also served an economical benefit ukuthi kukwenziwe into enjengelobolo. That is why I think emampondweni nasemaXhoseni they were still practicing indaba yokuthi kungabe insizwa eyolobola but wayelotsholelwa uma wakhe noma ugogo wakhe. The reason why elotsholelwa ugogo wakhe it's because uyamazi umuntu ongaba i-asset manager ongakwazi ukudirector le nkampani yala ekhaya ukuthi ikhule kakhulu, because uyazibona yena and uyabona ukuthi ngidinga umuntu onjani in order to handle this.
Yeah.
So ngiveza ama-benefits plus nokulimazayo kwesikhathi selobolo. So it's a very dynamic topic.
Yeah,
a very dynamic topic. Yes.
No, ngikuzwa kahle. But yabona, before ngikubuze lo mbuzo nje, uyabona if ubuka lento yelobolo,
yes,
lento stages or in ama levels.
Mm-hmm.
Noma in a status. Because when you get married to a virgin, the price goes up. Yeah. And if lomuntu a virgin and mhlambe une degree, une moto, and the price goes up. We are about to shoot business lead. Because
yona ke phathi lesimelene nayo yona phathi esimelene nayo ke how do you attach a price tag?
Yeah,
how do you attach a price tag kumuntu? So if you attach a price tag kumuntu, the last time I checked it giraffe be 150,000 or 800 and something thousand.
Yeah.
Is zebra like 1 point something. So which means umuntu wesifazane value ngiyazibuzela nje futhi angisho ukuthini kukhona izinja ezibiza ngaphezu kwakhe.
Cabanga
if we attach leyo concept noma leyo template of doing it, which means there are certain things that have more value than a human being itself, because phela siyadayiswa. If we are bargaining, if we are negotiating, then don't stop the person. I know kukhona umuntu ozothi ozobantu toxic masculinity. Yeah, natural toxic masculinity, but then at the same time bafeta singabe ne double standard.
No.
Now, in a double standard. Yes.
There's that thing now. Indlela engibona ngayo mina lento yelobolo. Angazi wena uzothini.
Yeah.
It's like we are paying back the money that was used by the bride's parents to raise the bride. That's how I see it. Because ngeke kuthi okay, if ngizoshada mina umuntu one degree noma umuntu like let me just say ngizoshada udokotela bona kubona it is a loss bakubuka njengeloss ukuthi lo muntu uzofika azothatha ingane sesikhulisile yabo udokotela akwazi asimshaye imali engaka uyabona ukuthi le mali oshawa yona ukhokhela bona back imali ukuthi bamkhulisile bamisa esikoleni bamenza wazwabe lento ayiyo of which ama responsibilities abo vele babazali into ekumele vele bayenze yabo iBhayibheli liyasho futhi kuGenesis chapter 2 liyasho ukuthi kwafika isikhathi indoda ithatha umfazi ayisho ukuthi indoda ilobole noma kuyofika isikhathi indoda ithathe umfazi iyophuma ngaphandle ishiye umama ishiye abazali ibashi iyozakhela wayo umndeni kusho iBhayibheli uGenesis chapter 2 akukho my brother la ukuthi God iyokhokha ilobolo lize lithi mhlawumbe akukho labo lize lisho khona ukuthi specific ukuthi hayi uyothatha ilobolo ngokwe status salo wesifazane lithi uyothatha umfazi ashiye umama ashiye ubaba ahamba ayophuma ayozakhela wakhe umndeni manje le yethu yokuthi sifuna ukushada mfowethu kumele sikhokhe back le mali yalabantu ukuthi bakhulise as if like umzali bengayona irespect shuthi responsibility yethu yabo shuthi responsibility yethu abazali bakhulise ibride bayikhulise yazi yabangaka bayise esikoleni sekumele thina siyokubuyisela le mali back sibabuyisele because that's how I look at it it's like kunjalo indlela esekwenzeka ngayo manje
iqiniso elingephikiswa mfethu ukuthi reality based on i-origin, based futhi on biblical references, sekuyizinto ezingafani. Iqiniso elingenakuphikiswa leyo. But I'll also defend them. Njengoba ulabani waba nobuqhophololo, nathi sowama-out sinobuqhophololo.
Yeah.
Engamele sikuphike. Let us state the truth as it is.
Yeah.
Wana noma out makuthiwa scouty fro nangu umvukacelo sekumele scout umuntu osifazana afuna ukumshada.
Yeah.
Samfuna utatazela ko UKZN ko medical student Westville banibani. Usemkhohliwe lo ozamayo lo onetafula lapho eVinkle Sprout noma eThekwini ozamile lento usemkhohliwe loyo.
Yabo.
The reason why fethu it is because economical system yesikhathi siphila kona it is not based on our traditions it's based now on what the colonizer has given us because even now Ilobolo was infiltrated by Oshepstein usomtsewu wasitshelwe ngaba zenkomo in order for us to trade what negotiator kanjani nibhagena kanjani ningenayo i-system yokubala ukuthi yini value so kwaqala ke manje kwaba ngathi umuntu uyadayisa that was not part of the traditional lobolo ukuthi umuntu uyadayisa it was never that way it was a colonizer who infiltrated tradition was running well it was a bartering system at the same time it was an economical system AI builder igod isiphenduka izizwe zikwazi ukuphenduka into zibe nenkosi zibe for instance uma ngasuza ukuthi isizwe samantunga in Rhodesia or Zimbabwe how it was started ukuthi kwakuyibutho likashaka lasuke lento zenu laselikhathele kunentozo lahamba laya up north because libalekela amanye amabutho ukuthi azolibulala endleleni and then use an economical system naye konke ama-systems ayiwazi ukuthathe lesizwe leso sesibizwa ngesizwe samantunga esilapha lento zenu As inguni, we go far and wide, and I do not believe, that's the pan-Africanist in me, ukuthi I do not believe ukuthi ikhona into esake sayisho as umuntu omnyama that didn't have any logic to it. There is no tradition that a black man has implemented that has no logic to it. That is the colonizer's ideologies about us. Manje ayikho into esoyenza because even our history is diluted. Even our books are diluted. Everything is now diluted. So umbuzo uthi, how do we now go back to its origin?
Yeah.
In order for it to
everyone, because ingakho ngiba defender but makuthi kumele sibakhokhele lento abayibizayo kulungile, because they are also now trying to comfort themselves from their struggle. As then in short, yes, what was your responsibility umkhulisa ngendlela umkhulisa ngayo? Ukhona neinyembezi lapho mntaba, ukhona nobuhlungu, ukhona nawe yonke into elinduzini njengoba nawe kukhona ubuhlungu. Umbuzo uthi wena uyojabula yini mhlazana umngakho ethi ungaphinde ubuyele kuma wakho nobabu wakho, ungaphinde ubanikeza imali ngoba litheni iBhayibheli phuma endlini kayise nonina uyonamathela kumngakho.
Exactly. Now asiyibuke kule zinto eziwu-two now. Ilobolo is only paid by the Black Nation, right? The other nations, they don't do amalobolo. Niyathandana nidate, and then if lowesilisa esefuna ukushada lo, and then ahambe umndenini ethi sengicela ukushada, they give you blessings, thank you ring, engagement, and then niyashada. Sekuphelile. Look at these other nations abangakho kamalobolo. Ukuthi okokuqala, abanayo le nkinga kuthiwa umjolo. Le esibhekene nayo thina manje as a Black Nation sinenkinga yemjolo. Abanayo inkinga yento ethi keep it. The only people abanenkinga yokeep it abantu abamnyama la abakhokhi lobolo. Number three, if ever esimhlabeke lo wesilisa esekwazile ukukhiphi lobolo, uba nenkinga ke manje yokwakha umuzi. Inkinga manje yokubuild i-future, because yonke imali iphelele phi? Iphelele lobolweni. Phezu kwalokho mfowethu ilobolo, masusulobolile, there are things that you do after. There are like three or four ceremonies owenza after ukukhokha amalobolo before ushake. Uthi yonke le mali le echitheka kulezinto lezi, uthi ufika emshadweni-ke manje-ke, emendweni-ke manje, ufika awusenamali, awusenalutho, because you spent all your money kule zinto ezenziwayo, amalobolo, omembeso, angizazi, ziningi le zinto ezenziwayo. Yabo. And we are the only people who always suffer on our marriages. And when you found out what makes us suffer, it's because imali ayikho, we are not financial stable. Because we save imali for our to build or make our own families, and le mali sisave iphelela khona la kwamalobolo. Labantu masasibalobolile, they want imshado ekhulu ebizayo, yabo. Phinde futhi uyabona ukuthi siyalimala, yabo. And yonke lokulimala kwethu, mina can tell you it's because of amalobolo. Hambe ebalungwini, abelungu they don't pay amalobolo, amandla they don't pay amalobolo, amakhaladi they don't do amalobolo. There are even some churches, as abantu abasindisiwe, they don't do amalobolo. But us, no mas, okay, nge understand makuthiwa oyedwa usindisiwe oyedwa akasindisiwe. I maybe mhlawumbe I can understand, but I don't understand mfethu. Nobabili nisindisiwe, imndeni yenu noba yombili isindisiwe, but they, the bright side, they still demand ilobolo. But expect you to provide their child. How you provide where all your savings ephelela khona lapho?
That's the downside ye reality futhi leyo, but well sure, that's the downside ye reality ukuthi ilobolo sikhule kwaziwa ukuthi okay, institution sesongena ku institution yomshado manje sesongena nesimndeni. Ngesikhathi process yakhiwo kwakuhlezi kushiwo mina ngikhula ukuthi akadayiswa kuzowakhiwa ubuhlobo. Ngesikhathi iprocess iqhubeka umuntu abantu besilisa, I remember kokhona umalume nabo umakhelwane engangikhula bebelentozi, utholakala ukuthi kwakune-expectation ethile ukuthi bayombiza yona yena ekhaya. But mayesefika phambi, if bona basensiye bangamshayi leyo nto leyo noma athole even usizo kubona ukuze kuqedelele umshado ugcine usuyimpumelelo yonkinga.
Yeah.
That is why when I said that, ngithi mina we true essence yalo mntakaba it is supposed to build we true essence yalo bengimele ngabe sibuka kwazo zonke lezo zinto lezo ukuthi mabe suka la bayohlala bayodlani i source of income yabo izophuma kephi i yabo whatever noma uzolala ngekweletu ubusuku nemini number 2 wanhlasimbe kwaba khona umntwana sizofuna le zinto njengomoto o njengobani and i system yabelo ama systems abelo ngayaqhubeka ke ngokuzama ukuzama ukusqualifyisa kwizinto esingakwazi ukuzi afforda
no.
Lento abathi credit utholakala ukuthi ukuthi uya qualify but mase ukwequalify kwakho you do not afford whatever you need to get umuzi ohlala kuona u afford uya qualify ukuthola imoto edrivayo uya qualify ku driver but we afford and all of that. Remember when I first said ukuthi Ilobolo was an economical principle a applier and abantu that were involved babezama ukwakha abantu that are going to be asset managers. In other words, they owned after umshado sokho, they owned whatever they owned. Mangabe kuthiwa bathola umhlaba banikeza inqiwa elabo bayal own it. Wena unomuzi but lo muzi you do not own it. West Bank noma FNB noma whoever owns it, ngibi bond yakho. The only thing you own is your signature on a contract ukuthi uzokhokha uzufe until usiqede isikole to say that's what you own. Don't own the house. So that is the downside of Ilobolo mfethu ukuthi ukuzindluza. What you are saying is 100% true. I agree. But nento ezo defend futhi kancane. I'm just trying to balance the two ukuthi there is no wrong, there's no right. It's a matter of finding out what works for you. That's those. Bazibheke lezi zoyimentionile. Look at the level of divorce zone. Bay minority in South Africa. And look at the level of divorce. See majority. As Lobola. South Africa, I think, is number 7, number 8. Emhlabeni wonke kumali divorce country. And there are African countries, for there are African countries that are listed, which top 7, top 10. Which I believe ukuthi the institution of marriage in South Africa is a hlonishwa. The process eyakhona, they are still vital enqandeni izinto ezimsangano. Using tradition, not the Bible, because the USA is a Bible, is a Christian country. But they're one of the highest rates. Or the United States, Russia, Belgium, Cuba, even though they were Republicans. Not Republicans, communists. But still, not as 60% of the nation is Christianity, but our traditions were able to screen what is not divorce. So, Ibawash. It's not a matter of who's wrong or right. It's a matter of how can we move work.
Okay, let us go through ama comments again, man. Now we Thobile Zamaphosa Mzobe. Uthi ngokwazi kwami ngoba zi 11 izinkomo zelobolo zimele izinto ezihlukene. Khona eka mama inkomo emqhoyiso, eka baba munezingane futhi ziyehla ngoba ngenkathi kuhlawulwa ingane ziyakho imali. Let me start afresh. Engathi yini? Okay. Eka mama inkomo yomqhoyiso, eka baba munezingane futhi ziyehla ngoba ngenkathi kuhlawulwa ingane ziyakhokhwa lapho ezinye. Basically Ilobolo it's indlela umndeni umfana wawubonga ekhweni ngomakelazane wabo bezobonga ukukhuliswa kukamakoti wabo ngoba ekugcineni intombazane isuke izokhishwa kubo iye kwamkhenyane iyoba ingane yakhona iyongeniswa esibongweni esisha ishiye konke eyikho izofakwa emsamo omusha iyokwakha umuzi. Yes, manje abantu sebeyali abuse ilobolo because they lost ulwazi lokuthi limeleni kahle kahle. It's not ukubuka or ukubuka ukuzobukana ama value because qala wawufundiswa kwakungafundiswa but ukuhlonipha umuzi wakwenye indoda ngoba ngizothatha lembali eniyibonile kulelo khaya just leaving my two cents nami. That is uthobile. And then nangu nangu uthando umanyambosa maninga afford ukulobola hekan guys keep it up. Hey manyambosa asiye la Thobile mfethu awu satisfy Thobile nangu
ngicela bafuthe manyambosa uyayicelela ke. Abona le ayishoyo Thobile ngiyavumelana nayo ile nami engikhule ngayo it's ekhuleni kwami ngoba phela you do not always be a child you do not always stay a child but ekhuleni kwami sengifika nami sengikwazi khona engikufundayo we later found out ukuthi leyo template was instituted by a man called Theophilus Shipstick. Ewayeziwa ngosomtsewu ukuthi umngani kacetshwayo before the Anglo-Zulu War. Ngoba kwakwenza ukuthi uyena owanikeza amalentuza amaZulu ibhambe ezincane kwangathi uhamba nabo kanti wayefunda nje ukuthi basebenza kanjani in order to get information to use it for a British colony ukuthi ikwazi take over from the Boers. Okay. Yena wa instituta le lentuza le bargaining system yenkomo ezu-11.
Yeah.
Out of sincerity of the heart, out of ubumsulwa bomuntu omnyama, but we can make it work.
Yeah.
Usho ukuthi iyodwa sinikeza isizathu. And throughout generations, a black man always tried to make that template work. It worked for our fathers, it worked for our forefathers, it worked for oil and water, but it was not the traditional way. Because once you remove the traditional template, it means it is now diluted and the purpose of it cannot be served 100% because it is now diluted.
Yeah.
So in as much as we honor Zelange to honor the family, but not the way it was supposed to be done. So somtsewuke wasinikeza i-template ayicabangayo ke sesadayiselwa ke savuma ukuthi okay sesadayiselwa ke yabalwa inkomo zabalwa lentuza abantu abasemthini kuthiwa kumele sibathule ugwayi kagogo yabo seziyabala saze safika esikhathini lapho sesicelwa khona amasuda akobhagoza no-amani namakhavela yabo all of those things and it will continue to evolve as time evolves because we no longer have the original template with had AI ne purpose yakhona. So whatever that is purposeless but continues to be done in the name of tradition will continue to evolve. Ngeke ziyeke ukuevolve. Kukhona abantu abayofuna into enkulu than thina. Kukhona abantu abayofuna into eyiless than thina. So uma uthi thina abantu abasindisiwe, you do not understand ukuthi how ukuthi usindisiwe, ubaba usindisiwe, lento ubacela kanjani ilobolo. Sesiyenzela in order to respect sithole unkosikazi mase siyahamba.
Yeah.
To be honest and to be sincere, sesizowenzela lokho. Sibahloniphe nabo futhi according to whatever they request because asiyazi i-intention yabo nakwanabo ukuthi njengoba belifuna balifunelana
but in all honesty,
yeah,
this is the case. Angimele ngabe uyanqanda so unxeye uma ukuthi ufuna unkosikazi njengoba ngibizela nje ngicawa ukuthi inceke siyalungile. Kodwa manje ufuna amagap ngami la ukuthi
ngizosiza abantu mina la ngizosiza abantu la. You need clarity, bro. We need to solve this thing. Then they ask Bulala to end it. It's Bulala and Bella food. Say she goes, we don't want to pay. We're going to pay Ilobolo and first. We're going to get married. We're going to pay Amalobolo. But a cocaine way is Amalobolo. We need to see what Lendole Unabandu first. I want to go back to Gibbana Bad. We're not going to keep it till and first. And we charge those people. And most of us ulandela indaba yakho uthosi labantu bayathandana, but these people about 40 ukuthi bahambe like go through all this process Amalobolo in until bezefika emshadweni, but will be the first people sine ukuthi siba judge without ukuthi ulandele isitori sabo yabo. Gender based lento mfethu manga futhi uyayilandela. We always blame abantu besilisa ukuthi abayekele ukuhlukumeza abantu besifazane. And when you go back ususesha ukuthi mfethu why uhlukumeza umuntu wesifazane, why ubulala umuntu wesifazane, you will find ukuthi uzothi hey mina ngisebenza kanzima ngilobola lo mfazi manje uthi yabona ukuthi lo muntu ukhalente khona futhi ezwakalayo ngisebenze kanzima mina ukuthi ngilobole lo mfazi ukuthi usengangiphendula noma usengafeba noma usengakhuluma nami kanjani noma usengangihlonipha emzini wami. Akuthi uyabona ukuthi lento ubuhlungu bokucabanga ukuthi usebenze kanjani lo muntu ukuze akhokhele ilobolo.
Kunjalo.
We judge this person without ukuthi sithole isitori sakhe ukuthi kahle ndoda why. Because mfethu Nzuza, umuntu osile ekhanda ayekho umuntu osile ekhanda osilisa ongavele nje ashaya umuntu osifazane ambulala, akekho esile lo muntu. It's because izinto ingcindezi adlula kuyona lento mfethu, not something that is ayikho light lento. Lento deep mfethu yamalobolo, deep because we are the only thing olokhu ukhokha amalobolo uyabo. Other people don't pay amalobolo. You ask for ama blessings. And if it comes from you, you can give ama gift. That's how it should be. You should be giving gift. If I'm going to offer ama gift, the parent from the bride side should just give ama blessings. Umphathe kahle umuntu indodakazi yethu, sikhulise kahle lengane. Yabo. Vele mphethu, iresponsibility yomzali ukukhulisa ingane ayise esikoleni ifunde ibile into eyiyona. Iresponsibility yomzali. Asikho isidingo sokuthi mfethu sengingazi thina kumele sikhiphe imali siyogap, because yabona le nto adishiwo Thobile, it's very right. But naye wayifundiswa umuntu omdala oyikhasiwe mfethu. Yabona uma kuthiwa khona into egqokisiwe yambathiswa, iqiniso le mbathisiwe mfethu ukuthi le nto soyenza kube ngazuthi kuyahlonishwana, kube ngazuthi ama-exchange of gift. No, akuwona ama-exchange of gift mfethu. Ukhokha nje imali back, ukhokha imali back inkomo. Qala ngisikwa kuyinkomo, uletha inkomo. Ayisabizwa noma ingabizwa ngemali, but kuthiwa yinkomo manje, kodwa ukhokha imali. Uyibamba kwivelu bosi la, ukhipha imali la. Why umuntu owudokotela kunabantu bese abalobola like ngo 20,000? So kuthi okay, bese nengane ezithu right twa letho 20,000. If lento futhi kuthiwa ama exchange of gift, ngabe nodokotela Amalobolo dokotela naye ngabe u 20,000, but udokotela zo kuthiwa 20,000. Yes, uma usathi uyawubala what is 20,000, uthi uyabala uthi ubheke ukuthi malini ikhoza yalo muntu webo dokotela. Hayi mani, mina ngikhokha le mali back. Yabo
unabsa,
mina ukube bekuya ngami mfowethu Sokhela, bengingothi nje kule generation ayivali into ethi Ilobolo. It's funny kwabantu abagcina amasiko, but kwabazalwane mina bese bengathi nje Ilobolo alivalwe mfethu, alivalwe nje straight, ngoba mfethu would say it is not biblical. But why it's in a sabazar and saying that? But if it's not biblical, why it's in a sabazar and saying, Shusus Landilamasi was Kolulani? We are the first people. Then why he sends a masigo voice? What a pelisigo lead? If it's not biblical, no. Umzalwana kangayini mthetho uyilobolo.
Ngicabanga ukuthi ngizwile ekuqaleni ngesikhathi ngindlala ukuthi when i-tradition ingamelani nezwi.
Yeah.
Number two. Ikhoza ukuthi progress ibe khona. Number three, iba nama-benefits in society and for other lunduzi. We allow that particular tradition as abazalwane. Not to say ukuthi it is a must or a must not do. There is no must or must not do. I said again, there's no wrong or right answer. It's a matter of what works for you. So I cannot advise a Christian umzali or umzalwane ngithi ay cela unginikeze intombi yakho mahala ngingazi ukuthi udlule kweni nayo yonke leyo lontuzo hlasimbene useyibhegebhelile ukuthi okay fine. Ukhona ugogo okhulisa udokotela ngemali grant. Kuthola ukuthi ukhulisa ingane eziwu-9 noma eziwu-8. Wakhulisa lezo yingane akanamuntu ozomsupporta, kunamuntu elontuzeni. Lezo yinyembezi mntaka baba mhlazane wena usoenjoya ama-benefit okudokotela wakho.
Yeah.
Uzo-accounta ngazo ezulwini. Uzo-accounta ngazo ezulwini.
No,
I can guarantee.
Uzo-accounta
ngazo ezulwini.
I see it. Inkinga ayinayo imali yamalobolo because umshado is not necessary ngoba mawuthatha ukubheka ngithi abanye bayalobola emva lokho mase bewubhala inceku ayinayo imali but iyamthanda usisi so in that case kwenzakalani ayinayo imali but iyamthanda usisi ayinayo kodwa imali so manje incenge isakwazi ukuqhubeka ishade na isizovinjwa ukuthi ashade nalo sisi le ngaphelazojola ngaphela labantu bayathandana and baphumele obala uthi hayi bum ngiyamthanda lo muntu inkinga imali anginayo because umuntu umeke wasephumele obala mfethu washin ngiyamthanda lo inkinga imali anginayo angithi manje into yokuqala ezokwenziwa uzovalwa kuthiwa hayi sebenza nciko kumele ulobole kodwa samakholo enjalo kuyithini.
Okay, let us go back to the same situations used to happen. I'm going to go back to my origins. Ekhaya unabafowabo, ekhaya unomalume, ekhaya kunolontuza, ekhaya kunabo bonke abantu abangamsi athi bafethu ngilekeleleni ukuze nami umuzi kababume.
Yeah.
Kwazi ukuba na something engizoyihambisa ukuze ngithole unkosikazi angilekelele siqhubeke futhi sakhe. Asithi kasimbe umfokacele uyena kuphela umuntu wesilisa siyaphela ne-generation. But kuyaphoqeleka ukuthi sibazi ukuthi khona omalume ababelekelelana ukuthi kuyothatha usibanibane unkosikazi even ey'mbonini zize zomsebenzi enkampanini kutholakala ukuthi madoda sihlanganiseni usibanibane kumele ahambe umlanda futhi manje yabo ubuntu nje bethu thina sisiyinguni ngingangeni. How much more being the church?
bahlanganyele okay uNkulunkulu wazwandisa abakholwayo. How much more your fellow brother in Christ, how much more your fellow, because in all sincerely mina I believe ukuthi umshado is the gateway of all things that God has created.
We are very sorry about this. That one. See, linking a network. Let's see if I can invite again for the last question. Invite again. Okay. Uspesi Hlongo, keeper. Imali efuna abazali bentoni. Muyithande uzoyikhipha. Mkhongi ukhonela kona lokho. Ukukhala uma ngabe imali abayifunayo abazali inkulu ingakho kuthiwa izingxoxo okunye nokunye ke akuhlanga ngakho kuthiwa izingxoxo okunye nokunye akuhlangani. Hey K plus, thanks man, we're trying to change the world here, bro. Trying to change the world for our generation. Okay guys, let me see if I can. Get Usokhela, Uzisokhela la, and then Masasia Vala, guys. Thank you very much, guys, for tuning in and for participating. You guys are great. I think, guys, we have covered everything for everyone, but okay, Nango Usokhela. Nango Usokhela, guys. Nango. Let me bring him. Okay, he's coming in. Hey, umabizo uzophendula. Ndzozo.
Yeah, but ngisena ngazi kwenzeka le.
Hayi, network mfowethu, network ngoba sekuzi ngoba sekunemvula nje uyazi nayo i network yale lo i week.
Very, very sorry, guys. We apologize. We apologize, guys. I think, guys, we covered everything for today. We shall meet again next week. Thank you very much, Mafeso, for tuning in. We're always having these lives. Every Monday, guys, at 9 o'clock, we're having these lives and we're talking about different topics. We're talking about business. We're talking about reality, politics, word of God. We're talking about everything, guys, that has to do with the living. Let me try to bring No, spend long on Yaguza, please. Yaguza and Dot, Yaguza, Yaguza, keep him man. I might say keep and Dot, who's in Japella? Was in using to go on Usila, I exalong a band. It's no longer a negotiation. It's just in Japan to say if we need man services. People are just doing business out of this thing, Yabo. So this is why, schooling is in Tiganji. And as hey guys, in a circuit loop, and I'm trying to bring Sokhela and as well. But again, all right, Sokhela.
And go to Seval, I'm Dava, Band Viola, Labay and Seven Z.
I as Valley man, just Valley man, your voice high in the network is against us in the Ninja match. Ben Ashen, your voice would see. Says Kulmel Kulu and I'm trying to eyeing his really Aban Bajlil and Bachabila Bandu. May best and Gafun and Valley and I local man. You could see what is your advice to the upcoming generation concerning Ilobolo?
Find the true meaning of everything. Find the true meaning of why you're getting married. Find the true meaning of how you're going to get married. Find the true meaning of what makes you get me to get married. Once you know the true meaning of all those things, you take a wiser decision in approaching whatever you want to approach. So I cannot tell you what to not do it or do it. That would be something instructional, because at the end of the day, we must teach people how to think. We must teach people how to take decisions. I was taught to take decisions based on guiding principles, but I took those decisions. They were not taken on my behalf.
Yeah.
So if I chose to go and smoke iwonga ngihlale ngaphansi kwebridge, it's my decision. I have to live with my consequences. I took a decision to go to class ngilalela uthisha noma ngesinye isikhathi I did not feel like it. But at the end of the day, there were guiding principles that were given unto me by umzali, which naye akawazi controla yonke scenario. But he gave me enough principles ukuthi ngikwazi ukuthatha mina isinqumo. So for the next coming generation, find the essence of everything. Find the true meaning of everything. And do it knowing the consequences. Mawufuna udokotela njengonqewu uhlale Westville campus laphayana ubhekana nodokotela. Kuzoba nama-consequences mfowethu. Bazofuna imali yabo. Bazofuna imali yabo abazali. Ayikho into ezoyenza nathi. Mawufuna i-account bazoyifuna mfowethu. Yabo mawufuna lobola umuntu ongakholwa ukholwa kunama-consequences akhona. Wawufuna ukuyolobola umuntu noma ngabe uyakholwa, but uyambona ukuthi uphuma from another type of lifestyle, lasimbe kwi-upper middle class when uqhamuka from a lower class, kuzoba nama-consequences nama-hindrances that you have to get over. So enza sure ukuthi at the end of the day you know ukuthi wenzani nawe. Ingakho sihleli nje, asihleli ngoba kanjani, sigade ungabhayisi, washa kumele ube washa, kumele ube washa.
Hayi, but asibonge kakhulu, but it was great having you, my brother. It was great having you. You're a man with such wisdom. But Angaz, I'm lost of words. Ngibongeka kakhulu mfethu for your time. It was a privilege and honor to have you on this live, bro. And we hope and we trust in God ukuthi Iningi izinto esakhuluma ngazo la, amaningi ama-topics esazokhuluma ngazo. We're changing the world. We're trying to change the world by bringing people like you, abantu abazo khuluma iqiniso, abazoletha iqiniso, abazokhuluma into nesense kubantu, abantu abazoguqula imiqondo yabantu. Because if you want to change your life, you need to change your mindset. So we're trying to change people's mindset ngezinto esibhekana nazo emhlabeni. So mfethu, sibonga kakhulu mfethu, it was a great session with you. It was great having you, my brother. Ngibonga kakhulu nje nangesikhathi sakho mfethu.
Ngibonga kakhulu, brother man. Ngibonga kakhulu. Sazoshaya itiye njalo, sazohlala phansi organize itiye.
Hayi, ungasabi, itiye liyeza, itiye liyeza. Sazoshaya inkomba nje engasukumi phansi yetiye. Iy'nceku zonke zalelo zizobe zishaya itiye. Plus-ke vele nayi autumn it's approaching, so ungasabi, liyeza itiye.
Itiye mfowethu, lona selidingeka manje. Funa ukuqondisa, khona nje kumele siyilungise manje. Banwash.
Hayi, ungasabi. Words, I'm born, my brother.
Thank you, words.
Yeah, uzotholakala ku live ku YouTube, but I will send you a link for those abangakwazanga ukuthi bangene. I will share a link ukuthi bakwazi ukuthi basithole la ku YouTube.
All right, thank you, words.
All right, thank you, my bro. Yo, guys, thank you very much. Yo, what a session, guys. What a session. Ngijulukile manje, I think kumele ngiphinde ngigeze le ndoda le ebesiyithele namhlanje. Yo, ayi ayi ayi, iyasazi istori sayo, guys, iyasazi istori sayo. Ungambuka uyitshele ukuthi hayi inceku nje le esencane, but yo, inceku le lethi sifilled with so much too much wisdom, guys. Well, mina guys, sengivala nje personally, guys, mina my daughter, whoever that will want to marry my daughter, as long as I see if the guy love my daughter and will provide and protect my daughter, I will never want any lobolo, mina guys. I don't want to lie. Ngiyifuna ilobolo if ngibona ukuthi insizwa iyashizila, but he loves my daughter because, guys, into ebalekile uthando. So guys, since we're going through isikhathi sawo ukuthi sikhokha amalobolo, let's us pay amalobolo, guys. Let's us do the right thing, guys, until we get the right we get the right thing. Ukuthi okay, you know what, siyayibeka manje lento yamalobolo kanje, iyasilimaza kanje until we win. But for now, let's pay amalobolo, guys. Asiloboleni iy'ngane, asishade emafethu, sikhulile manje. And nami ngisawubheka udokotela njengoba desho kusa. Okay guys, see you Monday next week. Thank you very much. We can share this live, guys, to your friends wherever and wherever, but we will be